mar haddaan ku helay oo ma taharanahay mahadeeba weeye yaxi maasha allah
Kalamar mi mayne inshallah